bagenzi mukurikira ikigane cy'umutekano turabahaye ikaze. Mu kigane cyo kuri uno munsi tubashikiriza ibijyanye n'amanama ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwatunganije mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga mu burere bw'igipolisi uko ari butani aribwo ubuseruko, uburengero, uburaruko, ubumanuko n'akarere ko hagati. Izo nama zikaba zabaye kugira ngo bisangire abapolisi ku kivi barabaho bagejeje ibikorwa bya minsi yose barabe n'intambwe bateye mu kwitegurira igikorwa cyo gucungera amatora agiye kuba muri uyu mwaka w'2020. Umugenduzi mukuru w'igipolisi yagendeye uburere bw'ubuseruko n'uburaruko inyuma yo guhura n'abari mu karere k'uburengero hamwe n'abarongoye abandi mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi. Aratubwira intumbero y'izo nama batunganije.
Intumbero y'urugendo tumazemo iminsi ijyanye n'umugambi twemeje mushikiranga mu bugenduzi bw'igipolisi bwo gusanga abapolisi ku mirimo twasanga ku kivi kugira ngo tuganire twumvire ibyo bagona batubwire ingene bakora bere bishobotse atekere n'impano igikorwa twagitanguye Bujumbura mu karere k'uburengero tukandaniriza mu karere k'ubuseruko hanyuma tuje kurangiriza hano mu karere k'uburaruko twakoze tuganira n'abapolisi ibijyanye n'akazi n'imirimo ya minsi yose. Ugendo nibyo turugize nyuma y'amezi atatu kanatse na muntu mbere dufise uko amezi atatu ageze tuja turasanga ku kivi. Rero uno munsi twashimishijwe intambwe bageze ko ni ibikorwa baranguye muri amezi atatu aheze mbere kakaba n'akaryo keza twabonye kubatera intege tubashimira ku byo baranguye tubabasaba n'uko mbere borushizaho inguvu ibyo mu mezi atatu ari mbere twagaruka tuzidusanga ari intambwe ishimishije abashyitsi.
Icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi nawe yari yagendeye uburere bwo hagati n'ubumanuko nawe yaratubwiye icyatumye amanama atunganywa.
Intumbero y'izo ngendo zose ubwa mbere nuko hari programa ubuyobozi bukuru ubugenduzi bukuru bw'igipolisi busanzwe bwariyemeje bwo gusanga abo polisi bose ku kivi. Muri icyo gikorwa cyo kubasanga ku kivi haba harimo ubwa mbere kuraba ibikorwa tuba twaravuganye mu mezi aheze ko byagiye mu ngiro neza. Ubugira kabiri kuba ari ukugira ngo tubamenyeshe ibindi bikorwa bigiye kubandanya cyane cyane ko ubu ari muri trimestre ya mbere y'umwaka wa 2019 ushira uwa 2020 aho dutanguye igice cya mbere cy'ibikorwa cy'ibyo twateguye muri rwa rutonde rwa plan d'action 2019-2020.
Ngo aho bagendeye hose umutekano wifashe neza kandi wariyongereye gusumba ngo n'ibikorwa bari bishinze kurangura byarakozwe.
Tumaze kubonana nabo bose n'iyo mice yose twavuze twarabonye ko hari ibikorwa byagenze neza kandi twarabonye yuko hari n'ibindi bikenewe gukogwa na cyane cyane twarabonye ko mu mwaka uheze twarabonye yuko twari dufise amabavire menshi mu ntara zose mu marejo yose harimo amabavire atari make. None uwo munsi icyo twabonye nuko twabonye yuko amabavire amakosha mwamwe ariyo twita amabavire yagabanutse ku rugero rushimishije nkuko namwe mwagiye muravyiyumvira. Ikindi cya kabiri ni uko umutekano wiyongereye cyane cyane dukurikije turavye uko byari bimeze mu minsi iheze aho twabonye imigwi y'abagizi ba nabi yasambuwe ibikoresho bakoresha byafashwe hamwe n'ibindi bitari bike ubugizi bwa nabi bwagiye burateshwa.
Abarongoye uburere bwagendewe nabo baratubwira uko byifashe duhereye mu karere k'uburengero kagizwe n'intara ya Bujumbura Meri Bujumbura Bubanza na Cibitoke.
Umutekano wifashe neza muri rusangi muri kano karere muri amezi aheze, ariko ntawo uvuga ko byose byerade. Hariho utuntu tuguma tutosekaza dutosekaza umutekano bivuye ku mibano n'ingendo z'abantu bamwe bamwe batumurongo, natwe tukaba ari utu dukurikira. Hari ubusuma bwo mu mazu, hari akaboregwe n'inkurikizi mbi zako, hari ukudandaza no guhingura inzoga zitemewe n'amategeko, hari ukunywa no kudandaza byayuramutwe nk'urumogi, fayiro n'ibindi, amasanganyo yo mu mabarabara, imishamirano hagati y'insoresore zegamiye imigambwe, hari imishamirano hagati y'abanyamadini, hariho n'ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ubundi bubisha bukorwa n'abo bitwaje ibigwanisho. Ibyo nibyo byaranze byagiye birahungabanya umutekano muri kino gihe tumaze kuva aho duherukira inama. Ariko rero muri ibyo byose hari ibikorwa byiza byakozwe n'inyamiramabi abapolisi nabyo akaba ari ibikurikira. Harakozwe imisako byo twita fouille et perquisition amajana 750, haratowe inkoho 13, harimo inkoho 10 z'ubwoko bwa Kalashnikov, inkoho 2 zo mu bwoko bwa pistolet n'imwe yo mu bwoko bwa FAL. Haratowe amagrenade 43, amasharijere y'inkoho atandukanye 2 n'imwe, amasasu 682 yaratowe, amabombe 4 ya mortier y'ubwoko bwa 52 hamwe na RPG set n'ibindi bigizwe n'impuzu n'ibindi bikoresho by'igipolisi na gisirikare byagiye biregeranywa muri ayo masako twagiye turagira. Aho hakaba harimo n'amatelefone arenga 56 yatowe mu mabohero ya Mpimba hamwe na Bubanza. Ku bijyanye n'ibiyaburamutwe ibiro bingana 249, n'udutu 5,593 by'urumogi, n'amagarama 186 bya fayiro byarafashwe. Ku bijyanye n'amadosiye agiye arakogwa mu gisata cya polisi judiciaire, amadosiye 12,248 yaruguruwe arakogwa. Amadosiye yarungiswe mu bucamanza ni 10,233, ayashika kuri 15 ariko arakogwa. Abagizi ba nabi 866 barahagariswe, imigwi 8 y'inkozi z'ikibi yarasambuwe. Hakaba harimwo na ba bandi bigera gutera kirindo cy'igipolisi abita ku Mutara muri Mutimbuzi, bahitana abapolisi muri Bubanza 2 muri iyo migwi nabo nyine barimwo.
Umugabo karere umutekano ifashe neza muri rusange, ariko ntabuze tuza turacamo tuhungabanya, natwo tukaba cyane cyane ari utu ari ubwicanyi usanga bufatire ku matongo, ku bintu by'uburozi, ku njyane zo mu miryango. Hariho ubusuma buhora buberera mu mazu kuba mu mirima, ariko gufata bigemera bigeze ku nguvu, amasanganyo yo mu ibarabara, ukudandaza no kunywa ibiyayuramutwe, ukudandaza no kunywa za nzoga zitemewe n'amategeko, icyo twita kubasukurire, haba kugira ukudandaza bitemewe n'amategeko ariyo fraud, haba abantu biba bakajya kwiba ubutare bitarekuwe n'amategeko. Hakaba n'ikindi kijyanye n'imiriro ya nyakanga, kwiyahura, gutwarwa n'amazi asatuwe utugwi dushika tune twabize ba nabi mu maprovensi atandukanye. Barafashwe abagizi ba nabi bashika 31, harakozwe fouille et perquisition zingana 291, harabaye rafle y'abantu mu ibarabara hafatwa abantu bashika 77, harafashwe abagirizwa ibiro ya nyakanga bashika 4, hafatwa abadandaza ubuhendi bashika hafatwa ibiro jana chuma tano kubo romogi na mabuwe ashika uli majanabili na romogi ni nata arashi shukoga sikina matiriko zingana ikibuna majanabili na romogi niche na niche na maliti hafatwa wazi kwa zina laza kumia wazi kwa basha chumi na batatu harafashwe abimu utari tina matiriko basha chena arabu mbuse abantu bashika amajana cyane mu bibiri ubwo mu Tanzania kwati ubwese ikaba karere arakozwa abantu si ashika igihumbi n'amajana 32 amajana 2 ane 33 akaba yashitse mu parke amajana 5 ane 28 akaba ari ampu arakozwa abantu ashika miliyoni
umutekano wifashe neza muri rusange naho habonetse utuntu tumwe tumwe twamashwa bubungabanije aha nubuga ubusuma bwo mu mazu n'amabutike ubwicanyi buturutse ku njyane z'amatongo n'abandi bitana uburozi aha habonetse amaka 10 ukwiyahura habonetse amaka 5 ukudandaza inzoga zitemewe n'amategeko ko twasheshe muri aya mezi 3 amaritiro 3,394 ugufata abagore n'abigeme ku nguvu habonetse amaka 3 harabaye ubusuma bw'inka muri komisariya provinsiyali Kayanza habonetse ka 3 ariko zimwe twarazifashe kongera harafatwa n'abari bazivye n'imodoka yazipakira y'ubwoko bwa probox yarafashe harabonetse amagisida doruraje muri iyi minsi atari make ko habonetse 89 hapfa abantu 36 n'abandi bakomeretse 70 bijanye no kugwanya igiturire harakozwe ibitari bike kandi biboneka ku buryo uravye hirya no hino ata kintu cagaragaye cyane ko hoba harimo hararibwa ibiturire
mu gihe twimirije ibikorwa bijyanye n'amatora ngo inyigisho zitegurira abapolisi muri icyo gikorwa ziteye ku ntambwe ishimishije kuko hatari hake zararangiye kandi barizeye ko ibyo bikorwa bazobikora neza kuko ngo ni igikorwa basanzwe bamenyereye kurangura
ubwa mbere hoho igikorwa cyo gucunga umutekano w'amatora sijya mbere tugikora muraze yuko ko n'igihe igipolisi kigishasha kigishyirwaho mu mwaka w'2005 mu mwaka wa 2005 habaye amatora ipolisi rero icarasabwe gucunga umutekano w'amatora muri ico kiringo kandi babikoze neza cyane ku buryo bwatangaje n'amakungu ko ni igipolisi gishasha gikora ibikorwa byiza nk'ibyo rero aya matora tugiye gucungera mu mwaka utangura ntazara ya mbere ico gikorwa rero turagifise mu burambe tukatwizera rero yuko tuzoyikora neza nk'uko twakoze neza iki ni igikorwa nk'ico cabaye mu matora yabaye rero byadushimije kuko inyigisho zazitikanije ko bakora muri iyo ntumbero twa twasanze baradirangije no twasabye uko kugumiza ko kuko ni ikintu cyo kwamiza ku minsi yose kugira ngo bahame abayico iko kiza gishike bose biteguye
muri ico gikorwa turahimiriza abapolisi cyane na cyane cyane ko muri za nyigisho tubaha twitegurira amatora na cyane cyane ko mwumvise ko turi muri concept ito ikomeye cyane yuko iyo umuntu afite umutekano ariko yitegurira la prevention neza yuko agiye kujambo rero twebwe turiko turacitegurira cyane muri gihe turi mu gahengwe turiko turakora ibikorwa bitera bija bitujyana gusekiriza amatora nyezina muri ico gihe rero hari ibikorwa biri kubera ko ubwa mbere na cyane cyane za nyigisho mwariko muravuga muri izo nyigisho nyine rero cha tubabwira regrema duca tubabwira etique policier duca tubabwira inyifato zose bategereza kuyifata ingene bajera abantu bo mu migambwe ingene bajera gwagwaruka go mu migambwe ingene bajera abanyepolitiki ubwabo ni gushika aho dushika mu matoro aho rero twagerageje turagerageza kubacira gace cyane mbere tukanabihaniza gose ko boba abantu batagiraho begamiye ahubwo ari bubaja kubanguranya iyo bigoranye izo nyigisho rero zisanzwe ziri no muri regrema zisanzwe ziri no mu mastati zisanzwe ziri no mu bitabo byose bisanzwe bigenga umupolisi wari we wese ku buryo umuntu atocibagira icyo kuko nico igipolisi gihagaze ko na cyane cyane yuko kugira umupolisi utegeza kuba wari gishwe neza nyine ukanabimenye ariko nikibuza ko twabatuga turabigaruka ko imisi yose uko habaye inyigisho uko habaye amanama uko mbere habaye n'izindi formation atari izerekeza kujya gucungira amatora
mu karere ko hagati kagizwe n'intara ya Gitega muramvya mwaro na Ruyigi hamwe na karere kumanuko kagizwe na Bururi Makamba Rumonge na Rutana naho nyene umutekano wifashe neza ngo naho atanyambibura gahonzi
duhereye ku mutekano mu byukuri umutekano mu karere wifashe neza gusa ne mwavuga ko atamwonga uburisato ibidahizwe canke ko atavye amavyerade n'ahandi ho uno munsi umutekano mu karere kumanuka wifashe neza rero tugiye kuri kime kime cuba caragombye kunganya umutekano nohera ku busuma bwo mu mazu mwijoro ubwo busuma rero bwari bonekeje na cyane cyane ibyanda muri komisari ya Bururi ariko baci banyaruka barafata imigwi ibiri yagira ubwo busuma kandi barashikiza ubutungane nabwo ubutungane buca buraca imanza zibereye abo bantu barapfunzwe novuga icya kabiri cerekeye muri wa Nyakanga wonone bidukikije ahanini turabona ko wabonetse muri province ya Makamba ariko ababikoze barafashwe barashikiza ubutungane ku byerekeye kugwanya igiturire uno munsi tugize ku ntambwe nziza kubera yuko igiturire hani caribwa mu kwibarabara no mu biro kwa OPG no muri izi operasi tugiye kugwanya ari boisson prohibée ubu rero ku byerekeye ibarabara byaragabanutse nk'ubunika kuko hari ingingo mwagiye muraduha ama instruction twashyize mu ngiro hanyuma ibyerekeye boisson prohibée muri lite contre boisson prohibée twarabaye amategeko yuko uwo tuzofata aho tuzofatira izo nzoga chef d'antenne ata kintu yavuze cyo dufata yuko ari complice cyangwa complaisant duca tumuhana pénalement et disciplinairement duca tumukura wana hama twarumvikanye n'abajije intwaro yuko ujejwe intwaro ari aho hana chef de zone cyangwa chef de colline dufatiye izo nzoga nawe bamukura bakamupfunga agahanwa pénalement mugaba gatana mabanga yarajejwe kandi biramaze kugaragara kuko aramaze kugwa abashef de zone bane n'abakuru imitumba bashika batandatu tubone ko zikoze abanuka ku rugero rukwiye kandi tuzobandanya kunizahize
aho mwagendeye umutekano wifashe neza kuko n'ikimenyamenya ubugizi bwa nabi buza burashika buza buraba mu ntara zitandukanye zigize kano karere abajejwe umutekano aribo twebwe dufatikanije na bakartenere munyabune turaheza tukabyifatamo neza bikuru mu bugizi bwa nabi bukunda kugaragara hano ni ubusuma wo mu mirima no mu mazu cyangwa mu mabutiki hakabaho ubwicanyi ahanini kenshi usanga bufatiye kwitana abarozi ingorane zo mu miryango mbere hari n'abafa kubera ubusuma bagizi ba nabi baje kwiba ariko hari kandi n'ikiza cy'amazi za dorage kashi 125 amaze kuboneka mugabo kandi ayobora ko abantu bashika 14 abarengije na gatoya nabo barakomereka hari no gufata bigeme ku nguvu aho ugeze uyu munsi tubona nk'amakamiro 4 aba bigeme n'abakenyezi bafashe ku nguvu hari imigwi rero y'abasuma bitwaje ibirwanisho aho nko mu ntara ya Mwaro hari umugwi w'abasuma wari wadutse bariba mugabo ibagize amahirwe kuko munyabone barabipangiye neza ku buryo umwe mbere yahasize ubuzima n'igikoresho ciwe yakoresha Kalashnikov birafatwa na n'ibyo bijanye abandi nabo ubuyobozi bakorana baraheza barafatwa bakaba barashikirije ubutungane ivyo migwi nyene no mu ntara ya Muramvya hari umugore watanguye kuzana ibirwanisho kugira ngo bakumure bitunganye bazokore ibikorwa bibi mugabo kubera gufadikanya mu nzego zigize inyabune abo bantu barafashwe atacyo baronona barafatanwa n'inkohozi n'ibindi bikoresho bijanye mu ntara ya Ruyigi naho nyene hari ubutse umugwi nk'uyo mugabo ahanini wakorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihugu kibanyi cya Tanzania aho uwo mugwi nawo nyene wasambuwe kubera imigenderanire myiza hagati y'Abarundi n'Abatanzania mu nzego z'umutekano tugiye ku bijyanye na naho tugejeje umugambi wo kurwanya imiturire gerageza rero aho tugeze unabiravye mbere kuri tele intambwe n'ibyo yaratewe mugabo hariho aho bikivugwa kandi mbere bigikogwa n'urugamba rero tukiriko haba mu mabarabara haba no mu biro ariko intambwe yoyo igaragara irahari ahatari hake kukijanye na n'inyigisho zo kwitegurira gucungera amatora agiye kuba mu mwaka utangura twebwe natwe twarabifashe nka nkama mbere inyigisho kujya zitunganijwe ama programa yatanzwe abapolisi bose baramaze kuronka izo nyigisho
umutekano rero naho ngo wifashe neza utugorane twotwo ngo nitubura haracari ikibazo kijaye n'uburaro bwa polisi
n'uburaro nibyo bari bagishikirije mugabo kiragwe gutorera inyisho muri aya mezi atatu yonyene nikaza mu musanzu dusanzwe kuva kera ko kuva ubwego bw'ipolisi rushigwaho ntago mu mwaka 2005 ico kibazo cyagisanzwe kihari no munsi rero ntikiraja mu nzira nziza kuko n'ubu ibyo bibazo biracahari ariko turafise icyizere ko mu minsi iri imbere kizotereka tubera umuti bukebuke
aho twagiye turaca hose twasanze bafise umwitwarariko twasanze mbere makomisariya nka yose bafise amashansi ariko araduga aho twasanze nk'akarorera twahereje uyu munsi muri komisariya Makamba bafise amashansi atatu abimurayo abiri akaba baza barayihereje aho basabye intererano ku shantiye imwe isigaye izo shantiye zose twagira tubamenyeshe yuko ari shantiye z'abapolisi bazokorera hariya mu mazone urumva yuko bateye intambwe ni ya police de proximité turiko turavuga na cyane mugariko kandi ibiyo imwe itarahera ku ntererano badusavye y'amabati twemeye ko tuzobafata mu mugongo kandi mu mwanya wa vuba tugatwana bayemereye yuko ayo mabati azahari umwanya wose bashobora kuja kuyatora kugira ngo niyo nyubako nayo nyine ihere neza bitagoranye iyo turavye ma komisariya nka yose kugira ngo mwumvise ko ndamwe nka muri komisariya ya Rumonge hariho komisariya kominale bari kubarubaka nayo nyine igeze kure kugira mwumvise yuko nayo nyine bageze ku rugero rushimishije aho nabo nyine bari kubarasaba ivyo gusakara no kuvuga ko nkuko badusavye ifashanyo tuzoca kuba tujejwe mushikira nganje busanzwe buturongoye nabwo nyine tuzobuterereza kugira ngo bushobore kudufasha
aha ni naho turangirije ikiganiro cy'umutekano tukaba tubifurije kugira umutekano iwanyu
igipolisi cyacu igipolisi kwisunga amategeko igipolisi mu kwitaha akazi igipolisi turangura neza igipolisi mirimo tu jeshwi
sugiteze imbere
umwe kenukira
sugiteze imbere
bahiriza bosi
sugiteze imbere
gutingira bosi
sugiteze imbere
tunganiriza bosi
sugiteze imbere
mukufasha bosi.